Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Ugcine ephumela obala umlingisi weather queen uSK Khoza owaziwa ngelikashaka waxolisa kubantu abahlukumezile ezikoleni zokuxhumana emva kokusabalala kwamavidiyo ahlukahlukene ezikoleni zokuxhumana lapho abonakale khona elwa emavidweni elokhu ebanjwe njalo ngoba efuna ukulwa nabantu kulamavidiyo kagcina ethinta noyise uStanley wasuka washiya eKwaZulu Natal waphuthuma eHauteng ukuze ayofuna indodana yakhe yize nomuhambo likababa lungaphumelelanga uStanley utshele elinye lamaphephandaba edelisana ukuthi umntanakhe ubengalibamba ucingo futhi engatholakali kule ndawo abehlala kuyo. Namhlanje uSK Khoza wabonakala enkundleni yokuxhumana ku-Instagram exolisa kubo bonke abantu athe wabahlukumeza emavidweni. Uthe ubebhekane nefu elimnyama, uthe uyakhuleka ucela uNkulunkulu ukuba amkhanyisele adlule kulefu elimnyama, aphinda amuphe namandla okunqoba njengoba ubesabhekane nomnzima, aphinda avusezele nothando abe nalo kubantu kanti ke abulale lamadimoni amhlasela. Abantu bebe esebenanela phezulu emva kokucela kwakhe uxolo bamfisela ukululama okusheshayo. Omunye uthe ngiyajabula kakhulu ukuthi njengamanje usululeme kakhulu. Akukho ke okujabulisa njengokuthi kuzo zonke inkingo othe wabhekana nazo okwazile ukunqoba. Ugugulethu uthe ububhekane nobunzima obukhulu kodwa ke siyajabula ukuthi konke lokho usudlulile kukhona. Uzoba right bhuti wami wena kuleka nje uNkulunkulu akwembulele izindlela zakho okukhanya. Emva koxolisa kuka SK Khoza elinye lamaphephandaba ayidelisana libe selikhuluma noyise ka SK wabesecela ukuba indodana yakhe abayinike ispace kanye naye bekwazi ukulungisa le nkinga ebibhekane nazo. Bafethu ke ngizofisa ukwazi ukuphala kweni khona lapha kwi comment section ngalo lodaba. Ungakhohlwa ukusilandela ekhasini lika Instagram @zwide_media.